Ricky Chesmakase, ke dumedise committee ya sekete baholo ba etapele ba sekete ya KwaNdebele ba etapele ba sekete ya Pretoria le national ka bophara ke re dumelang ka lebitso la marena rona Jesu Kriste. Amen. Ya eming fa pele fa ke ntate Khorombi ka go ntseba ba ntseba ka Patrick. Hallelujah. Ke rata go leboga thata tirelo e kgolo bjana e modimo a kgoneng go itsweletsa ne e se botlhale ba rona le botlhale ba lona eupia ebile go rata ga modimo. Hallelujah. Ge ke gopola ga botse botse ke gopetse modimo ka re eta pele. Hallelujah. And then go diragetse re ke leboge batho ba ba mmalwa ba ile gore ba kgonne go tshameka karolo e kgolo mo gare ga project e ya lenyalo. Hallelujah. Ke leboge ba mathomo family ya Gamnisi. Hallelujah. Ba Gamnisi nka se re ke leboga gore le nkgoriseditse mosadi. Hallelujah. Ye ine ile maikarabelo a lona ye ke mpho yaka e ke ikrileng go modimo. Hallelujah. Ke le boga thata gore le mpontshitse le rato la nkamogela. Hallelujah. Empa seo ke le tshepisang sona ke gore Smiley seo degree e le bonang ya Smiley sa ausi o e tlo feta mo e leng mo teng. Hallelujah. Ya o tlo smile go feta fa le tlo bona letlhagare la bofello fello. Amen. Ke puo ya gape gape ke leboge family ya ga Chabalala go na le lengelo e kile re ke thome ka lengelo e kilela le ntse mola le ntshebile. Rose, thank you very much for go godisa bana ba hao khodisong ya rona re sa le bana go fithela gona beyanong o ba rutile gore ba re rate re ntse re le batlogolo ba bona le bana ba bona le rato lela le sa le teng gala nyamella. Hallelujah. Beyanong ke leboga bo malome ba ka ke le leboga dirang fela bjalo le ka bosimo ba bangwe ke a le leboga thata ke a le rata ke tla le leboga pila he re dutse re le one gona yanong ka re nako e tsamaile ke no fitisa fela ke le leboga I thank you very much botshabalala I thank you very much ke bo gape gape ke leboge lapala ba malane le bona ba tshamikile a very big role in this project ke ba leboga go ba teng ga bona mo bophelong baka go tlisitse phapano e kgolokgolokgolo nkebe e se ka bona gape gape lenyalo le ne le ka setswelele ke a le leboga ba ga May ke a le leboga baruti ba ga ba ko Beirut batswadi ba ka ka bophara bomme ke a le leboga phuthego ya Beirut ke a le leboga ke le leboga thata le nkgodisitse la ngruma bontate ba ko Beirut le lona gape gape ke le lesogana ke le one halleluja la ntshwara halleluja kore modimo o lefile strategy sa gore ke se ka phunyoga mo matsogong a lona ke a se itse strategy sa lona gore ke se sefe modimo mpontshitse sona ke a le leboga halleluja ka lebitso la Jesu Kriste amen ke boe gape ke leboge baagisane ba mo strateng se ke thome ga maloka ke thome kwa ga motlhala ke boe gape gape ke re ga msiza ga maloka ga se swike halleluja ke theoge ke re ga msiza gape gape ke re ka kwa ga ncube baagisane ba ka ke a le leboga modimo a lesogofatse go fetisisa mo letshwereng mo teng modimo a tise halleluja le mpontshitse gore le baagisane ba go ja tlhapi ba re it takes a village to raise a child halleluja le mpontshitse halleluja ke a le leboga ka go dira bjalo ke leboge my colleagues ba tlile ke a le leboga bana ba modimo le mpontshitse gore la nrata halleluja ke leboge gape gape my former colleagues ba bangwe gape gape ke a le leboga family ya ga tshabalala from Winterfell from Soshanguve ke a le leboga le direng bjalo next time modimo a lesogofatse halleluja ga ke na mafoko a mangata ke tshwaya go itshwara halleluja ka gore yaka tirelo ga e tswe halleluja ai ga e tswalelwe modimo wa rona a re segofatse le tsamayeng pila le tsamayeng le modimo halleluja skimming ke re modimo ke yo siyabonga.